Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho rwibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza yerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze guhamba igihugu cy'u Burundi, ariko nanone akaba ari amakuru yerekana ko abarundi byanze bikunze ari bashobora gutabara igihugu cy'u Burundi, kuko biboneka neza ko cyamaze gushimurwa n'akarwi gato cyane kamaze imyaka yababa 20 karongoye igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana u Burundi bukaba bugeze ahatemba, aho nta gitoro, aho nta sukari, aho nta byanyenerwa nka byose bikiboneka mu gihugu cy'u Burundi, kugeza ku ifaranga ry'igihugu ribandanya guta agaciro ku rugero rutarigera rubaho. Benshi bati uburundarundanye buri ko barakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye ntibwasiga igihugu amahoro, kandi biraboneka neza ko igihe abarundi batafatana mu nda ngo bahaguruke barwanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, byanze bikunze igihugu kizajya habi gusumba uko kimeze uyu munsi. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi batangwa gutegura uburyo kibikuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakoresheje imbaraga zose bafise ndetse bakoresheje uburyo bwose bafise, kuko babona neza ko igisigaye ari ukwicwa na CNDD-FDD maze igihugu kigasigara arica aba CNDD-FDD. Tubigaruka ko mudonido y'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa, aho ibintu byamaze gufata umurindi ukomeye cyane kugeza naho abakuru bo mu mugambwe uri ku butegetsi babona neza ko bamaze kwica igihugu, bagatangira gushaka uko bakora ibishoboka byose kugira ngo bagumane ubutegetsi babanje kwigezayo bamwe muri bo, kugeza aho bamwe mu bategetsi bakomeye cyane harimo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverie Ndikuriyo, hakazamo n'undi mutegetsi ukomeye cyane ariwe Gerive Ndirakobuca Ariyasi Ndakugarika, hakiyongeraho Prime Niyongabo, bari gukora ibishoboka byose ngo bigize kure Perezida Evariste Ndayishimiye u Burundi, ndetse bakaba bari kuvuga ko ikintu cyonyine gishobora kubatabara basigaranye ari ugutera kudeta Ndayishimiye, ibyo bigatuma iminsi yabo yo kuguma ku butegetsi yiyongera, kuko bamaze kubona neza ko abarundi bamaze kubamenya, kandi bakaba bamaze kubona neza ko abarundi batakibakeneye na gatoya. Akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bereke abarundi ko ibibazo barimo uno munsi byo bigiye gutorerwa inyishu. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize niva ukunda amakuru n'ibiganiro, tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abatari bake baribaza ico agateka kazina muntu kavuze ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Birababaje kubona umuntu akurwa mu mpimba akajyanwa gufungirwa mu iperereza, kugeza naho amasoko atandukanye yemeza ko yoba yarishwe, kandi hari umukuru wa CNDH ivuga ko ishinzwe kuraba agateka kazina muntu mu gihugu. Ubwo sisteme muraba aracarwara CNDH kuva itariki 22 ukwezi kwa 2024 tuguma dusemerera dusaba umukuru wa CNDH sisteme Vinny Muraba kuyo kwishikira mu busho bw'iperereza kubaza uko ubuzima bwa Colonel Leonidas Hatunyimana batazira mu poro bwifashe kuva asohowe unyuruzwe mu ibohero rikuru rya mpimba. Abana ba Colonel Muporo barandikiye sisteme Vinny Muraba ngo abafashe kuraba uko umubyeyi wabo amerewe. kugeza ubu ntacu ari abafasha. Nkuko tumaze kubivuga ko abana ba Koloneli Muporo nabo barahunze kubera itotezwa bakorewe umubyeyi wabo amaze gufatwa muri Nyakanga 2015. Muporo yahenzwe n'umuyobozi w'ibohero rya Mpimba ko agiye kuganira ibijanye n'abanyororo bari bimirije kurekurwa. Kwari ukumuryosharyosha kugera byorohe kumutwara. Bukeye yaraye agiye abakozi b'iperereza baje gusaka mu ibohero rya Mpimba barondera telefoni ya Muporo. Bagira ko bagenda bashanye umunyororo mugenzi wiwe. Kuva ubwo nta gakuru ka Muporo. Amasoko yacu mu iperereza avuga ko muri ino minsi batabona aho Muporo ari. Muri Ndamukiza 2023 Sisteveni ni Muraba yarashitse mu iperereza igihe yafatwa Generali Bunyoni. Araheza arahumuriza umuryango uko yabikoze icyo gihe niko yanakora akaraba uko Koloneli Muporo amerewe. Icyo nico ahemberwa amakori y'Abarundi. CDH ifise ububasha ihabwa n'amategeko bwo gusuzuma ibibanza byose bipfungirwamo abantu mu Burundi. Iki kibazo cha Sisteveni ni Muraba ntitugifise twenyine. Ni benshi bituye CDH uyu mwaka batubwira ko imaze amezi n'amezi itabishura. CDH umuntu arayitabaza ko abangamiwe akaza abona imwisho yaciye amezi atandatu ngo mbega cha kibazo caraheze. Tubajije ibamwegereye batwishuye ko Sisteveni ni Muraba asa n'utakinezwe ibikorwa bya CDH. Inyifato yiwe yo kurondera kwigizayo wahoze ari icegera ciwe yatumye umukuru w'igihugu akora ikosa rikomeye mu kugena abagize ibiro bya CDH batandukanye n'abatowe n'inama nshingamateka. Ibyo byatumye kandi CDH itakaza iteka bita statut A. Abegereye Sisteveni ni Muraba batubwiye ko ibyo byatumye umukuru wa CDH asa n'uwatakaje icyizere yari afitiwe n'umukuru w'igihugu ku buryo bo batakivugana mu gihe mu ntango y'ubutegetsi ni Muraba yari mu bantu bumvirizwa cyane na Evariste Ndayishimiye. Abamwegereye bavuga ko Sisteveni ni Muraba asigaye yigumira mu ngendo zo hanze. Ibyo bikanatwara uburyo bwinshi bwa CDH. Mu minsi iheze yoba yamaze iminsi hafi 47 mu ngendo hanze. Bamwagiriza kandi ko umwanya munini wiwe usigaye uherera mu nyubako z'amazu yiwe no mu rudandaza rw'amapikipiki kurusha kuba mu bikorwa by'agateka kazi na muntu. None Abarundi baziga amaso kuri CDH bagiye kuba abande. Ninde agiye gufasha abana ba Koloneli Muporo kumenya uko se akiriko nuko amerewe? Gusa amakuru ari kuva mu iperereza nahumuriza. Abo twagerageje kuganira bakorana n'iperereza bose baremeza neza ko ibintu bitifashe neza, bakemeza ko byanze bikunze ibara ryaba rigira rigwe, ndetse benshi bakemeza ko ashobora kuba yaranishwe kubera imikoranire basanze afitanye na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane barya nyine twavuze haruguru, harimo n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe babona neza ko nta yandi makiriro bafise, ndetse bakaba bashaka gufata amakuru yose, ndetse bakaba bashaka gufata amakosa yose bakayamwegeka ko kuko babona neza ko atacindi conyine cyo kubatabara uretse kuvuga ko ari we wadabayanze igihugu, ndetse bakavuga ko ari we wagiye ukora amabi atagira izina. Gusa nanone ababikurikiranira hafi bakobona ko ibibazo bikomeye Uburundi burimo uno munsi byose bikomoka ku ntwaro mbi ya CNDD-FDD, cyane cyane bikaba byarunyutse bigeze ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi bijanye n'ikena y'igitoro biramaze kuba nk'agakino gakomeye cyane CNDD-FDD iri gukina Abarundi, kandi biraboneka neza ko Abarundi bamaze kurambirwa kuko u Burundi bwonyine nibwo budafise ikibazo cy'igitoro mu karere kose. Akaba ariho benshi bavera bavuga ko iyi ntwaro idashoboye, ariyo mpamvu Abarundi bakwiye kwifatanya maze bakayigeza ku ruhande kugira ngo biyubakire igihugu cyabo ciza. Ingorane z'ibitoro Abarundi bashizwe mu bintu bisa n'imikino. Abarundi barabandanya guhangana n'ingaruka ziva ku ngorane z'ikena ry'ibitoro riri mu kumara amezi 47. abategetsi b'ico gihugu gitoyi ico muri Afrika y'ubuseruko batagira umuto gutanga bahitamwo gufata ingingo z'ibinyoma kugira ngo abantu bagume mu cizigiro c'ibihe bidahera kuva cane abategetsi b'u Burundi barashize mu ngiro uburyo bushasha bwo gutanga ibitoro bikorwa mu kwiyandikisha ku buhinga bwitwa igitoro pasi V1I0. Mu kiganiro cyo kwa 12 munyonyo umuyobozi mukuru wa Sopebu Societe Petrole di Burundi yamenyesheje ko mu ntumbero yo guhindura ubuhinga bwo gutanga ibitoro ishyirahamwe arongoye rihindura ibiharuro by'ibitoro bizohabwa abantu ku giti cyabo n'ibigo burindwi. Ubu telefoni ngendanwa ikoreshwa nk'igikoresho cyo kugura ibitoro rimwe canke kabiri mu ndwi. Ibyo bikorwa ku munsi uba watanzwe kandi ubivanye n'imparati y'imodoka. Biciye muri iyo nyandiko turashobora kubona igicapo cakozwe mu gutanga ibitoro. Ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatatu nibanye ngendeshwa zifise imparati ibiharuro bya nyuma ari 0 rimwe cyangwa kabiri bahabwa igitoro. Ku wa gatatu no ku wa gatandatu imodoka zakirwa ku mastasiyo zifise imparati zifise ibiharuro 3, 4, 5. Kuva kwa kane no kuwa munsi w'Imana imodoka zishirwa imbere ni izifise inimero ya nyuma y'ibiharuro 6, 7, 8. Mu mastasiyo niho banyimiduga bamenyeshwa ibyerekeye ibiharuro bagenewe. Ibiharuro by'amaritiro bitandukana bivanye n'imodokari. Ku modokari zica amahera nta nimwe ishobora kurenza imaritiro 127. Ayo maritiro atangwa kabiri mu ndwi imwe. Akenshi ibitoro birahera tutarasoronse kandi twari turamukiwe. Kandi iyo umunsi uheze turakurwa ku ntonde. Niko umugabo umwe twahuye nawe kuri sitasiyo imwe iri hagati mu mugisagara c'ubudandaje Bujumbura ashingira intahe n'umwiheburo. Ikindi kibazo caduka igihe ibiharuro by'amaritiro bisabwa bidatanzwe byose kuko imodokari ishobora kuba yuzuye. Amaritiro asigarana ntasubizwa uwundi munsi ukurikira. Uwundi mudereva yibanza ibibazo ku maritiro aba asigaye avuga ati akenshi batwishura yuko ibyo byanditswe bitegerezwa kubahirizwa nk'uko biri. Abatanga ibitoro basoma gusa ibyanditswe mu butumwa bwatanzwe n'abakozi ba Sopebu. Mu gihe esansi ishobora kuboneka ku mastasiyo amwamwe bigoranye. Igitoro kiboneka gake cyo mu bwoko bwa mazutu gishobora kuboneka kigenewe amabisi yunguruza abantu mu kivunga n'imodokari zunguruza abategetsi bakomakomeye gusa. Umurwi wa mbere ukaba utigera uronka bikwiye bigatuma ukwiyunguruza mu kivunga bihungabana mu Burundi. Ibi bibazo bimaze igihe kinini cyane kandi akaba ari ibibazo byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD FTD rwose ntaco bushoboye. Akaba ari ibibazo byerekana ko Abarundi ubwabo bakwiye kwikura mu bwigunge babanje kugezayo ubutegetsi bwa CNDD FTD. Ibi byose benshi bakabona ko ari ikibazo gikomoka ku butegetsi bubi ndetse benshi bakavuga ko byanze bikunze iyi CNDD FTD ntaco ishobora kumarira abenegihugu kubera ahantu habicane igejeje igihugu ndetse benshi bakanahamya ko Abarundi ubwabo ari bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakureho ubutegetsi bubi bwa CNDD FTD. General Neva w'u Burundi mu gushakisha abandi basirikare bo gupfira muri Congo ku nyungu ze bwite gushakisha abasirikare bo koherezwa nk'abacanshuro mu ntambara irimo iburasirazuba bwa Congo nimwe mu mpamvu zihishe inyuma y'icyemezo yihutiweho perezida w'u Burundi Major General Ndeshimiye Evariste Batazira Neva aherutse gufata cyo kurekura imfungwa n'abagororwa barenga 5,542 bahwanye na 41% by'abafungiye hirya no hino muri icyo gihugu. Kuva mu mpera z'umwaka ushize perezida Ndeshimiye ariko kohereza mu busarasarazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo n'iz'igihugu cye hamwe n'imbonerakure kuja gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi gukora genocide yibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. ni ibintu bikorwa Tshisekedi na Ndayishimiye bihishe inyuma yo kurwanya inyeshyamba z'Abanyekongo za M23 akazi Ndayishimiye akora bucancuro akavanamwo agatubutse dore ko uri musirikare cyangwa imbonerakure yoherejwe amwinjiriza amadolari y'Amanyamerika ashika mu 5,000 ku kwezi. Jean Neva ageze aho avuga amangambure kubera bitumvikana ukuntu akorana ibyo bikorwa biteye isoni n'abo bategetse. Amakuru yizewe agera ku Muneshakure yacu yemeza ko abasirikare b'Abarundi bakomeje gupfira nk'ibimonyo muri Congo, aho Ndayishimiye ahabwa indonke kugira ngo yemere ko abasirikare be aribo bashoborwa imbere ku mirongo y'urugamba, maze umutwe wa M23 ukabica umusubirizo ari nako ufata miri abandi. Iyi ni intambara Neva yashoyemo u Burundi ku nyungu ze bwite n'ikimenyimenyi hirya no hino muri za kasho huzuyemo abasirikare bapfunzwe ndetse bakorerwa iyicarubozo kubera ko banze kuja kugwana intambara, bemeza ko ntaco imariye u Burundi n'Abarundi muri rusange. Jean Neva arasumbirijwe ingabo ze zishiriye muri Congo mu gihe abamurwanya bakomanga ku marembo ya Gitega. Uyu mukino wa Ndayishimiye wo gushakira indonke mu kumena amaraso y'Abarundi ukwiye guhagarara dore ko n'ubusanzwe batorohewe kubera uruhuri rw'ibibazo yabashoyemo kubera imiyoborere mibiye kuva yajya ku butegetsi. Benshi bakemeza ko kuva u Burundi bwabaho aribwo bwa mbere bugize umutegetsi mubi uri ku rwego Ndayishimiye ariho, ku buryo bemeza ko ari nacyo gituma igihugu cy'u Burundi cyarinjiye mu manga ikomeye cyane, ndetse benshi bavuga ko bizagorana no kuyivamo mu gihe Abarundi batarafatana mu nda ngo bikureho aka karwi kamaze igihe kabapfukamye mu nda. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.